So we're wrong. But do you know there's a place where you belong? Here in my arms. When you feel like you're alone in your sadness, and it seems like no one in this whole world cares, and you wanna get away from the madness, y'all sing it out. You just call my name and I'll be there. Yeah. You just call my name and I'll be there. Let me hear you sing, come on. Oh, la da 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 da